Ukuwe ukuthi uyashintsha noma cha.
Sanibonani, ninjani namhlanje? Ngiyaphila. Namhlanje ngithanda ukuthi sifundisane nge nansi i-cone. Okay. Le i-cone ephuma esihlahleni se-pine tree. Okay. Njengoba ke sikhuluma nge-pineal gland, le esengqondweni yakho ephakathi kwe-left and right hemisphere yengqondo yakho. Uma umeditator usuke udila nale nto pineal gland. Okay. Isakhiwo sayo noma isimo sayo sifana ncamashi ne-pineal gland kodwa ne-cone le. Kodwa yona incane ingangosayizi wa-peas. Uma uphuza amanzi lawa esiwakhe empompini, kakhulukazi laba esiwanikwa uhulumeni lawa ne-chlorine, uyayivala i-pineal gland yakho, uyayivala, uyenza kanje njengala njengakule ndawo le evalekile. Okay, inhloso yakho ke wena ufuna ukuthi i-pineal gland yakho ivuleke ibe kanje, ivuleke ibe kanje. Okay, ingabi calcified, ingavaleki.
Sizongena yafishane ekutheni ke ivalwa yini, nokuthi ngabe wena ungalungisa kanjani ukuze uzokwazi ukuthi ihlakazeke phela, ukuze uzokwazi ukuthi uconnecte kahle. Ziningi izinto esingazisho nge-pineal gland, yona third eye yakho leyo, noma leli hlo lakho lelo ofanele ulivule futhi uqonda nakwawo kuthiwe laphaya phakathi ke kwamashiya akho ke, ngoba yila okukhona khona i-third eye, la uthi uma uthola khona ilanga lingene khona yonke into. Lezi zinto zizokusiza ukuthi uma usumeditator, inhloso yakho ukuthi umeditator ukuthi ukwazi ukuthi ukhonekthe kahle kwi-third eye yakho. Ngesikhathi ke ivalekile i-pineal gland yakho, wena muntu kusho ukuthi ukulula ukuthi umanipulateke, ngoba awukwazi ukubona ngale kwenhloso yomuntu ukuthi kwikho yakhe noma kwingqithe yalento afuna ukuyenza uyenzelani. Wena uyamanipulateka. Yikho abantu abaningi bengabona ukuthi bayiqela, noma umuntu eseqale ebona ngoba uyayi-apply izinto eziningi, ngoba le ndlela ihanjwa ngokuthi uyisebenze, uyihambe wena ngqo, uzizwele. Ngeke kuthiwe i-pineal gland yakho ivalwa kakhulukazi nje okokuqala amanzi lawo esiwathola kahulumeni awalungile lawo manzi. Uma nje uyabheka emazweni like e-America, abantu bakhona bawaphuza inhlobo amanzi aphuma empompini ngoba bazi ukuthi angcolile, and shuthi lawo izinto ezaqhubeka zabebhetheka lolo lwazi kubantu abaningi. Umuntu ufanele awathenge amanzi, kodwa thina la siyawaphuza amanzi angasayibali mina ngoba angisakwenzi lokho, ngoba fanele ukwenze in practice uzowubona umehluko, ngoba usaqhubeka usenza izinto ezikuvala kanye lento esisho ukuthi ibalulekile ukuthi uyihlakaze. Usaqhubeka uphuze lamanzi angakulungele, ngeke uze ubone umahluko. So kufanele ukuthi ke uyihambe uzibonele. Bese ukuthi ke ngisho ungabheka obhuda lithixo lezi zamandiya, thina ngokusho ukuthi sikubiza kanjalo, siyahlukanisa ngoba yilona uyibona abasaligcinile lolo lwazi. Ubhuda ufake into engazuthi yikhona noma emahadlahadla ekhanda lakhe, nayibona, okusho ukuthi wena fanele ufike kwisigaba la uyihlakaza khona. Yilana-ke ozobona ukuthi ya manje ubone yonke lento eyenzakalayo. Engiye ngize ngichaze ngoba hayi, umuntu uma engakakulungile engakakuboni ngiyekaza kuzo uma echazela umuntu. Akona umsebenzi wami ukukuchazela, umsebenzi wami nje ukuba yizwe nokufundisa ey'ntweni ey'thize, kodwa ukuvula kube kuwe nokulunga kwakho. Kanti zimbili nje kuphela izinto ongaqala nje uzenze, ukuyeka ukuphoza amanzi lawo besiwathola ey'mpompini esithi thina siwanikeza uhulumeni, ukuyeka ukusebenzisa mhlambe into ene-fluoride le ezokwenza nayo ukuthi ingene kakhulu, ngoba yizona zinto esibanjwe ngazo kakhulu lezo sabantu abamnyama. Ukuyeka izinto lezi esixubha ngazo ezinomali, uthole izinto ezi-natural. Ungasebenzisa i-charcoal no coconut oil, wenze i-oil pulling. Ziningi izinto ongazenza nje ezingaba ngcono ukuna kusebenzisa izinto ezizongena lezi ezithagethwe kahle kahle ukuthi usuku nosuku nakanjani uzokwenza. Ayiclassify ngisho njengesigulo lento ukuthi i-pineal gland yakhe calcified, odokotela abakaze benze cwaningo ukuthi singabasiza kanjani abantu. Uzobona ukuthi yonke lento ibhekene nje ne-spirituality. So-ke uzosiza-ke ngokwenza kanjalo. Ungathatha-ke kanti kakhona nama-herbs ongawathatha elitholakala nje kalula kubantu, ithi u-turmeric. Uyakwazi ukuthi uwenze, kanti ungawuphinde uxove uhlanganise ne-neem powder eyatholakala etolo, ukubeke lana nje esiphongweni sakho uma ulala, kakhulukazi ukuze uzokwazi u-detoxa i-pineal gland yakho. Umeditate-ke futhi kubalulekile, ngeke uze ukwazi ukwenza lokho ungameditate. Uzinike nje isikhathi ukufunda ukumeditate-a, ukhonekthe, ungene laphaya ubone ukhonekthe. Ya, kubalulekile ukuthi nje umeditate emthishe ingqondo yakho, kubalulekile. Ngiyathemba ukuthi siyacosha okuncane and siyazi ukuthi iziphi ezinye izinto esizobe zenza usuku nosuku. Kufana nje nokufasta, lokho akusena into esixoxa, into enormal empilweni yethu vele. Ukuthi nje wena uyafasta, udla 1 meal a day, uyameditate ukuze uzokwazi ukukhonektha kahle. Akusena ngisho into esixoxwayo ukuthi yenziwa vele, it's a given yabo. Ngiyathemba ukuthi abantu bayapractice kanjalo ukuze singabise endaweni eyodwa, siqhubeke phela. Ngiyabonga kakhulu, ningabhala imibuzo yenu kuma-comments ukuze sizokwazi ukuthi si-engage, niphinde ni-share. Siyabonga.